Asaphoko kamazokugcwala emswaneni kulandela ukukhothamba kwekumkanikazi libambela kwisizwe samaRharhabe ukumkanikazi uNoloyiso Sandile nokhothame izolo. Ikumkanikazi yothulele umnqwazi ngokudala uzinzo kwikomkhulu lamaRharhabe nokuzinikela kwayo kuphuhliso loluntu namasiko nezithethe zesizwe. Ukanti ke intatheli yeli jelo uAbongile Yankees ithetha nabahlali komkhulu eMnqesha eQonce.
Sibulise kuni estudio kunye nakubabukeli emakhaya. Silapha eMnqesha komkhulu nalapho ayaphoke amagama ovelwano emva kokhothama kumkanikazi uNoloyiso Sandile. Kodwa ke uva ngobomi bakhe nabantu abebehleli naye, sihleli nabanye babahlali apha. Mama, ucala speaker mani fani.
Mna ndinguNtombina Elda Ngqakamba, ndingumamfene isiduko sam. Ndihlala apha ngakuye entla kweBhotwe. Ndiva buhlungu ngokuwa kwakhe umthomkhulu inkosazana, kuba kaloku ebesithembise ngento yonke, ebengumntu oza kusakhela wathi ndingoqala mna phaya kwaNgqakamba ukwakha indlu. Ndiva into embi, siva buhlungu kuba kaloku bezininto ebesithembise ngazo, nephuhlisi basawufumana ijobhu thina bani bepeyi bangakho intweni.
Kwelinye icala sinaye nomnye umhlali. Sicela speaker mani fani mam.
Mna ndingunomsazweni.
Ikuphatha njani ukusweleka ukukhothama kwekumkanikazi?
Kundiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba kaloku besixhamla kuye and nabantwana basemakhaya bebanike imisebenzi. Omnye umntana wasekhaya ebengudrayiva wakhe. Ngoku sibuhlungu kakhulu, zinto zonke ke ngoku asazi uba siza kwenza njani na.
Abo ngabanye babahlali balapha eMnqesha bevakalisa uba nabebephila njani nekumkanikazi. Sizithathe sinabo sizibuyisele kuni eJoburg.